All right, sithanda ukubingelela abalaleli nababukeli beMBC. Sesiphendukile njalo namhlanje sinensizwa yakwaNkala, uCannicious Nkala. Uhamba ngolunyunyawo namhlanje, ugqoke elinye ibhantshi, uzozitsholoke yena ukuthi yiliphi leli ligqoke namhlanje. Nomzana Nkala, siyakwamukela kumathebuleni Broadcasting Corporation.
Hayi, kambonge, ngibingelelela abalaleli lababukeli beMathebuleni Broadcasting Corporation. Igama nguCannicious Nkala, ngilitshetshe umthwalo wophahla wozibonzincane, umsebenzi omkhulu. Indoda ivula indlenye, indoda iyazivulela indlayo, nangu umfana ukuya ngomkhonto, umafuza fulela.
Namhlanje.
Namhlanje ma ungizwa kizitsho kanje. Engikumeleyo ngimele i-organization ye-Inhlokomo YeSizwe SikaMthwakazi, i-pressure group.
Uyimela wena njengobani?
Ngusihlalo we-Inhlokomo YeSizwe SikaMthwakazi, pressure group.
Ehhe, uyabona ke leli gama leli lithi Inhlokomo YeSizwe SikaMthwakazi. Igama uyabona engilizwa lingqumbaqumba ngaphakathi lingabe lalinikeza le organization kuyikuthi lihloseni ngalo
Inhlokomo ihlose ukuthi yenze ukuthi into zenzakale ingabe ilapha sizokwenza into zenzakale sithu ukuthi ngesilungu sithi action group sifuna ukuthi into zenzakale singaphomba ukukhuluma ngoba kade sikhuluma ende maku kade sikhuluma akula kade sukuma sonke besihleze so sithethina akuhlokome akuphakame wonke umuntu siyisizwe sikamphakazi sonke imathebelele and midlands
okay so ke le organization Inhlokomo YeSizwe SikaMthwakazi ingabi fonyweni
Inhlokomo YeSizwe SikaMthwakazi kangube ke kucace ukuthi bekuzilezi ingxoxo kade sizama ukuthi sithi singabantu abakamthwakazi sitholane endabeni zokuthi ke sixoxe kube khona lapho esihlangana khona sithi ma kulento eyenzakala sithi gwaqa kiyo so kuqale ukuxoxwa nje khona lapho sikhangela ukuba December kwamfana silokhu sixoxa ngento ezifanayo hayi kwakhanya silokhu sixoxa kunjalo amajaha siyavumelana ukuthi hayi asikhumuleni amabhaji e-politics ngoba phela singaqala ukuthi ideology leyana sekuqala ke khona lapho inkani lenkinga lokuthi futhi asingasukumini sithi nxa sithi sifuna ukunceda abantu bakithi sibancedele ukuthi kusasa unkalu ufuna ivoti uba nofuna ivoti kodwa sisukume singumphakathi siye kuthi gwaqa sivela kuwo wonke nje amabandla esikiwo kodwa sibe lalapho esihlangana khona ukuhlangana lokho kusenza ukuthi sikwazi ukuthi namzwana sekulohlupho sisukume sonke siyisizwe sikamphakathi
okay so Inhlokomo kaMthwakazi iqembu elihlangane o elingajoinwa inoma ngubani noma usuka kuliphi iqembu lezombusazwe ezilonge suka kuMthwakazi engakwazi ukulijoyina le
Yebo kunjalo inhloso kuyukuthi sifuna ukuthi sisize abantu bakithi. Uma sithi kuba siza asisho ukuthi mhlawumbe sibaphi imali noma ngani kodwa ke ukuhlangana kwethu lapha nanxa sithi thina sifuna ukuimplementa izinto ezithile. Ake ngibheke ngithi manje silohlupho lwama teacher endaweni yakithi ngale. Esikwaziyo ukuthi iproblem iku system. I-system sithi system yani, i-system of deployment angithi enziwe over years. So nxa i-system lana sifuna ibuyele emuva, asizukube silokhu sihlezi sikhuluma ngayo. Sekudinga ukuthi kube khona la esihlangana khona, labo ngqondo-ngqondo, labo cwepheshe bonke, lamaloya nxa bekhona besitsho bebuya bethi madoda, nanku lapho ku-constitution ukuthi siye-challenge lezi zinto, sizi-challenge ukuthi sikwazi ukuthi manje i-constitution ekhona ilandelwe nguhulumende, sihloniphane, ahloniphe labantu uhulumende. Ukuthi abantu nxa besezindaweni zabo abahloniphe ngaleyo ndlela afunde ukubalalela singayenzi lokho sisemaqenjini ngoba phema sisemaqenjini siyabe sidingani ukuthi sithole amavoti ekugcineni asisa implement silinde ukuvotelwa okwakathe sifuna ukuthi indaba ingavela sihlale phezwayo indaba ingavela sivele sihlale phezwayo ingaveli vele sisukume sonke siyisizwe siye kuleyo ndawo siyelungise leyo ndaba nxa ilunga ukwenzela ukuthi abantu sibalungise izinto manje.
Uke waqamba noma wakhuluma nge-education ngohlupho lo-education. Phezu kohlupho lo-education, zikhona maybe ezinye izinto i-organization yenu engabe izibhekele ukuthi ifuna ukuzifeza.
Zikhona isidingo sakuqala ukuthi singakasoli abantu bangaphandle. Sidinga ukuthi sibambanise uMthwakazi. Sibambane singabantu sibe nalokho esithi thina ama goals of achievement okumele abe khona siwasekele sikwazi ukuthi nakusasa nxa kuyikuthi uvuka kukhona ukukhona abantu bengenile bese beku government sibe sivumelene kungamadoda esivumelene nawo ukuthi madoda kukhona indaba ezibhekane noMthwakazi okumele zilunge zilungele abantu ama freedoms abantu asethethwe lawo siwamele singathi nxa sesingale sesigoda kumbe sesiseparlament kumbe sebeseparlament abantu bakhohle ukuthi kukhona lokhane sithi ungakayi ukuthi uzoya eparlament zazi izidingo zabantu so sizafisa lokuthi sihlanganise lalabo abazafisa ukumela abantu bakwazi ukuthi bangaphongufaka izithembiso emoyeni kodwa babeka izithembiso ezidingwa ngabantu sifuna ukuletha abantu sibahlanganise labantu abazoba zinkokheli ukwenzela ukuthi izidingo leziyana zinxa siyizidingo eziyi-across njengazona ezisilazo eziyi-across ukuthi sifuna lokhu sifuna imisebenzi sifuna lokhu angithi kube njalo sibuye singakakhangeli phandle sibuye futhi sifuna ukuhlanganisa bona osomabhizinisi bakithi kunzima baba kodwa-ke kumele kwenziwe amafemu lawa asengamasonto singabe silokhu sikhala kanti kungenani sihlangane sibonenini ukuthi siwathenga njani bhekhi siwavula abe ngamafemu singakatho komunye umuntu ukuthi ihambe uyoqhatsha abantu sibaqhatshe thina ngendlela le sifuna baqhatshwe ngayo abantu so sikhangelela into eziningi sile focus yokuthi into ebuhlungu kakhulu yokuthi inkala asibambananga omunye ukhulume le omunye ele and omunye ubuya le ideology yangale lomunye ubuya le ideology yangale asizukuvumelana kodwa nxa singathi amabhathi eceleni sigqoke nje sivunule sibe kanje siyehlala sizinsizwa sizinsizwa njengoba ngishilo ngathi ngilitshetshe mina itshetshe likambiwo okamadlela mase ngifika nami mase ngikhothame enduneni yami etshetshe ngitho-ke ukuthi hhayi besicela baba lapho ukuthi njengoba nansi indawo yasenkwitze siye siye kubaba ngale noma siya kusigola noma siya kubani sithi nawu le ndawo lapha bekungenani kufakwa ifemu lapha kwenziwa izinkwa abantu badle siphuma khona lapha sifuna ukuhlonipha ubukhokheli bethu amakhosi sihloniphe ubukhokheli bethu kumabhizinesi sihloniphe ubukhokheli bethu kuma-sports kodwa into esiyidingayo ukubambana
from kulokho okukhulumayo babankala i-organization yenu le ingabe ilwenzile na ekubizwa kuthiwa i-research la kubona maybe mhlawumbe ukuthi i-politics yiyo ehlukanisa abantu noma cha
i-research siyenzile ngala sikhona kuma-platform amaningi la ukuzama khona ukuhlanganiswa abantu kodwa siyathola ukuthi singezwana 2 minutes kodwa ihora lonke siyabe silumana sidonsela lami ndonisela ingubo kimi omunye udonisela ingubo kuye nxa sekungathi omunye ukhuluma kamnandi sesibuya sesingenelana sesigijimisana isikhathi sakhona sisichitha sesiphikisana ngoba omunye esethe wathi ufake igama elithile omunye wathi lokhu kakulunganga sikubonile lokho njalo asitsho ukuthi sesibone kwaphela kuyo inhlokomo yesizwe sipropose ukuthi sibe le-research lokuzen portfolio abantu abazabheka ngocwaningo olujiyileyo ukuthi khonaphana sisakhuluma sifuna la ma-solutions sisiya la ku-implementation yama-solutions akhona sibe si-researchile kuzinto esifuna ukuzenza okungamalungelo ethu lalapho aphulwe khona nokuthi senze ukuthi abantu babekwazi ukuthi lalapho abakhuluma khona bakwazi ukuma ngomthetho wesisekelo phela singatho sithi njengoba izolo bekuyi-independence independence sonke silayo kodwa yinye into esiyehlulekayo eZimbabwe manje ukuthi ibanjwe kahle ngama freedoms siyagxobana omunye ule freedom yokugxoba omunye omunye kala freedom yokuphendula omunye ule freedom yokuthi ungakhuluma kube sokungasabi le freedom after ukukhuluma kuthiwa kule freedom of speech but akula guarantee ye freedom after ukukhuluma konke lokhuyana kumele sikukhangele singathithi na ngoba zikhona inhlangothi eziningi ezimele uluntu kodwa ke zimi ngendlela ezinenge sifuna ukusebenzisana lazo lezo ngatha ukwenzela ukuthi sikwazi ukuthi okunye kwakhona lokho okusehlulayo singamabandla sike sihambe siye present eParliament singaloni ibandla siyipressure group ipressure group ilomgomo wokuthi namhlanje singakhetha ukuthi hayi sifuna ukugijimisa indaba yezikolo sizaya siyibheka ipolicy yezikolo sibhekane ne subcommittee ye portfolio yeziyani ye education eParliament siye kiyo siyifaka imibuzo masifaka imibuzo sibhale izincwadi ziye kibo sibhale izincwadi ziye kumongameli makumele ziye kuye nxa sesidlule kibo ngendlela efaneleyo
So I leadership yenu imi kanjani?
Ku leadership yethu okwamanje kukhethwe ama abantu ama committee kona kodwa asingeke sithi isiphele ngokuphela njoba sithi science i research. Nginje ngingunkala ngise South Africa mina kodwa ke njengomuntu vele ohlala esiya ekhaya njalo. Sithe sesihlalile laphana ake ngitsho ngithi kube yisibusiso noma ngithi abonile amajaha amadoda ukuthi kufanele ukuthi akhethe mina ngibe ngusihlalo akutsho ukuthi yimi umnikazi weorganization ngiphethe iorganization yabantu ekuhlaleni abantu bathi uNkala uCannicious kabe nguchairman bathi undodana moyo ukobulawayo useZimbabwe akabe nguvice chairman bathi uVictor Vodloza ukhona useSouth Africa ngusibanda uVictor abe ngusecretary Okay. Kwaba khona ke bakhetha usakhetha ke uvundla ukuthi abe isikhulumeli. Bakhona banengi kuluhlu lwethu lwesinalo. Sino samu umama okhona ku diversity and balance of things. Sinabadala ama elders ubaba uHlomuka lo baba uMpofu. Sinabo abakhangele ngama portfolio e security silo sukoluhle uSibanda lo Shopman uMoyo. Sinabo njalo futhi abanye abazasimela kwamanye amazwe ake ngitho kwamanje kathi sisikhava iSouth Africa, iZimbabwe, iUK, iCanada, iBotswana yibo abantu esesilabo esisafuna ukuthi njengoba sixoxa kunje manje sisafuna ukuthi bakhethe nabo ubuholi obuzamela lezo nhlangothi ngezindawo kodwa kunational leadership yethu esinayo sesilabantu abambalwa esibafakile kubanye bona labe mbaqambileyo nabanye abase UK utreasure wethu ekhona kungubaba umlilo indoda engusoma business silabo soma business abaningi njalo futhi esithe ukuxoxeni labo ungathi sizabalalo futhi uluhlu lwabo soma business ukuze nabo makukhona okwesekwayo noma okwenziwayo babe bekhona ngosaziwayo phela bakuma business bakwazi ukuhlanganisa lokhu lalokuyana endesikhangelele ukuthi nxa kungenzeka sibe le project eyabibhekane lani layo inhlokomo yesizwe ngoba ngelinye lamalanga njengoba Nkala silungisa silungisela abantu abethu ngelinye lamalanga kuyabe kuphetha abanye abantu onkala sebehleli sebethethe umhlala phansi kodwa i-organization isiyaphambili siloluhlu lwabatsha silo reason dube oseZimbabwe endaweni yaseGwanda silokhu sisadingana nabantu abaningi ukuthi sikwazi ukuthi sakhe sikhangelela ukuthi uma kungabe kuhambe kahle in 3 to 6 months sibe ke le AGM yethu lapho okuzothethwa futhi sekufakwa ke sokulama structures wonke apheleleyo ukuthi sikwazi ukuthi siqhubekela phambili sisiya ngapha kodwa ke kimi kuyiona enkulu kuyinhlonipho enkulu ukuthi ngibe ngumqali wesiziba as chairman abantu bekubone kufanele ukuthi kube njalo
ama organizations ama pressure groups maningi kuMthwakazi ngiyazibuza ukuthi kungani lingazange langena kulawa ama pressure groups are different
ama pressure groups akhona amaningi alama focus points kuphela esiwabonayo ukuthi lawo ma-focus points nanoma kungafika isikhathi kange ngithi mina akekho umuntu oseke wayiphatha kahle indaba yegugu round njengebhejo.
Mm-hmm.
So siyithi sinje, so asiza ukuthi mzwana sisithi sekuzokhulunywa ngendaba yegugu round uthole sesigijima phambili kwebhejo likazulu. Kodwa ke sithi thina sisathatha konke okunye lokhu, angithi sithatha konke okunye lokhu kulala esi-identifya khona ama-organizations okusebenzisana nawo. Njengoba sithe thina sihamba siyefika i-organization ithona sifika emngceleni wasemiklens laphana, ngithi kutho ukuthi nxa singabe kule ndaba eyeqela ngangangale ehlanganisa konke, siyahlangana labanye esizaxoxisana labo, sidonse sonke sisiyale njengama non-governmental organization amane kuma NGOs sizosebenzisana nawo. Lalapho kuma-lawyers sizokonsulta abakhona, ngoba kumele wazi phela ngkala ukuthi i-lawyer njengoba bekhona abameli labanye, ngithi kumele ukuthi sibakonsulte thina nxa sizafuna ku-legal department sicele omunye ovela kibo, ngoba bona bamele ukuthi bamele thina kulezi ezani ezalokho. Sikhangelele njalo futhi ukuthi kule umahluko okhona kiyo, kaningi amanye usuke uthole osopolitiko kungabantu abangavunyeli ukuthi babe khona. Thina sifuna ukubabutha osopolitiko babe khona ukwenzela ukuthi sikhiphe amajazi singene laphana, sikwazi ukuthi sihlangane siqoxe. Nakusasa nxa sesikhuzana sizakwazi ukubiza wonke lamanye ama-pressure groups, ngoba siyawabona ayasebenza lawa amanye akhona. Yebo, kodwa ke angithi uyezwa masithi inhlokomo yesizwe. Sifuna ukuthi sihlanganise konke izinduna lani sifike kuzo, sicaphune, sidle, sizwe, sikwazi ukuthi siye kizo lazo sizicele lokho kumele kucelwe. Kodwa sijule kakhulu ukuthini, sesifuna ukuthi abantu babekwazi ukuthi ukuba ngusopolitiki wakuthi uthi uyehlule kuba activist. Sungaba yilobbyist ube yini, ulobhe omunye umthetho ukwenzela ukuthi ungakunamatheli njalo ungazitholi usubanjwa i-whip system yama-political parties. Umuntu uyabe covered ngokuba yimemba yani yenhlokomo, ahamba ayomela lokho okungeke kuze kumsuse kumxotshise kwamanye amabandla, ngoba as an activist nxa kule issue la usukwazi ukuyiletha lapha, kunzima ukufilter ama-issues awethu awe-marginalization kakhulu siwafilter under political parties, because ungathi uyayifilter under political party iyathatha i-direction efunwa yi-political party but not i-direction efunwa abantu.
Ukhulume ngento emqoka kakhulu, ukubambana kwesizwe. Ngiyananzelela ukuthi njengamanje kunombidlango wale okubizwa kuthiwa yiPutego Convention. Angazi noma like lezwa ngayo, and uma like lezwa ngayo kungani lingazange langena kuyo, ngoba nabo ingani ama objectives abo ayefana na wena.
Iputheko umhlangano baba, njengoba kusitho sizohamba kuleyo mhlangano lathi siyinhlokomo, kodwa thina asihlosanga ukuthi sibe ngumhlangano kuphela, sihlose ukwenza iaction. Iputheko umhlangano siyaya siya kuputheko nathi. Sizoya kuputheko lathi yebekeze elothufo njengabethwakazi bendawo ngokuzalwa kwenu. Kodwa ke iputheko ingumhlangano, angiboni ukuthi singayithatha sithi i-organization eku-pressure group, aso pressure group.
Okay.
Umhlangano siyebonisana lapho, kodwa nxa sesibonisene kuzokwenza obani ila inhlokomo engena kuyo. Ukuthi sihlokome on a daily basis sibone ukuthi kukhona esikwenzayo. Yeah. Iputheko umhlangano omuhle esifuna ukuthi vele uzaba ngokuqala kodwa awusoze ube ngokugcina.
Yeah.
Sifuna ukuthi uhlale ukhona kodwa singawuphambanisi ukuba umhlangano kwawo.
Okay.
Siyawusupporta kakhulu.
Yeah. Ilokhuzeni ingakubiza ngithi priority yenu. I-priority area elifuna ukuthi liqale ngayo libambisise abantu baze bebone ukuthi hayi inhlokomo ihlokomile ngempela yipi.
Sifuna ukufocusa kakhulu kuma freedoms that are being infringed, especially ama freedoms are enshrined within the constitution kakhulu. Ukuthi uthole kuyenziwa kodwa ke kunendlela okumele ingabe yenziwa right. kwenziwe wrong. Uyabona konokwe besikukhuluma kathesi masikhuluma sikhulume eGwanda khona phana kule ndawo okwaqala ukuseklishwa abantu ngabo 2000. Kwakuthathi kwakuyi tactical deployment eyaqalayo kwadeployer umuntu waba ku lens office. Umuntu lwana wahlalisa abantu abeyinyi province abavela kwenye indawo. Labo bantu nxa sebehlalile kathesi sebefuna ukuyisika leyo ndawo bathi kayiye ngena ubeke kucace indawo leyisegwanda. Confluence yeGwanda leBed Bridge wa 23. Umuntu lo wasuswa eMberengwa wazofakwa lapha waba ngubani? Waba ngulens officer. Waseklisha abantu beMberengwa in that place, wangasekla abantu beGwanda. Kade sebesithi abantu abana sebefuna ukubuyela eMberengwa, bafuna ukubuyela lomhlaba wethu, besithi bona bafuna ukubuyela behlele endaweni kaDivele engaphansi kweGwanda. So liyaninto constitutionally it's wrong because demarcation lines before then, before the deployment, show you ukuthi indawo engaphansi kwabobani, indawo engaphansi kwetsheche, indawo engaphansi kwayiphi induna ngaphe Bedbridge angithi. Kodwa nxa isithathi sisiwa komunye umuntu, liyaninto ayikho right. Nxa singasukuma sithi siyamela singama-political parties, kuyabe sokungathi kuphikisana omunye umuntu lohulumende. Kanti imithetho kahulumende iyathi ukuthi i-territory yomuntu iyi-territory njalo futhi nxa imakiwe kanti singenza i-delimitation ku-politics but ngeke senze i-delimitation ngomhlaba indawo yabantu ngeke sikwenze lokho. So ungabalanda sibalande i-priority yethu lakhona lokho ama-deployment ayenziwe ezikolo wona lawo kule policy ekhona and i-deployment eyenziwe ezikolo kayisiyo yodwa i-deployment eyenziwa kupolisi yafana. It must change to conform to the constitution. Ngama-human rights abuse la ukuthi abantu bafoswe ukuthi bahlale endaweni ezikude yena lowo muntu abamletha lapho bekungaba ngcono abeseduze lakhe bakwazi ukwakha umuzi wakhe because they are depriving that person of his right ukuthi abeseduze lakibo ukwenzela ukuthi akwazi ukwakha umuzi wakhe baze bafa abantu bengelamizi. So konke lokho kakhulu major priority yethu ukuthi sibhekane nani ama immediate issues akhona and then sincedisane labanye kulawo ma issues akade bewaphesuwa but thina sifuna ukuthi ayabe vela ona lawo ama immediate issues sikwazi ukuqondana nawo.
Yabona ngeke ngakuzwa ukukhuluma ngegama leli marginalization. Uma wena ucabanga ukuthi why kune marginalization against abantu bemathebele lende eZimbabwe.
Kwaba le foundation embi nxa singabe siyibuyelela siyifunda kahle politics. Ukuthi umuntu wayevele eqalile waqala ngemithetho leyana esithi thina i-divide and rule. Umlungu. So kuthela nxa kufika kuleso sikhathi wasebenzisa umqondo wakhe wawusondeza kwabanye sekukhona abanye asebesidla izambane likapondo abanye bengalidli. Sekukhona asebezibona belelungelo elikhulu ukudlula abanye. Baze babe lelungelo elidlula wena endaweni yakho. Abuya afika athi isihlahla soxakuxa kulesi esisemzini wami ngemva kwesifire. Uyalukha yena uxakuxa ngolwakhe. So bona lokuyana singakuvumela lati sibehave njengama second citizens in a country. Singa demand ama rights ethu singakumele. Kuyasenza kusasa abantu bethu babe ngama second citizen for sure. So singayekela ukupusha back right now. Sizaba le problem yokuthi abantu abethu ngeke babe kwazi ukupusha back. Usasele space, usasele time yokuthi that freedom of association and that freedom of belonging and that freedom of being Zimbabweans silayo. Ukuthi singabethwakazi okwakuqala akusho ukuthi iZimbabwe siyilelanga bafo baba bethu besifa kumashonal and west le nakwezinye indawo belwela iZimbabwe ukuthi ikhululeke. Into esingeke ngivume futhi yona lana ukuthi umuntu abesehamba esezibona la engasakufithi engasakwani esebona kungcono ukuthi aphume kanti uphuma usiya ngapi kumele sidle sonke leli lizwe lalwelwa yithi sonke. So sifuna ukuthi ma territories ethu ngoba marginalization izinduna zethu labanye bonke abantu kukhona lapho ezingeke siseziphakame sikhulume siyizwe kumele lathi sisondele eduze induna ethile ingathi ukukhuluma. Ngoba kubuhlungu kimi lokhu anokwenzeka kunhlanhla kunduna yethu unhlanhla yamanga ukuthi akhulume athi nxa esekhulumile kuze kumzimeleni ukuhlala ezweni baze bafinyelele ekufikeni ukuthi bathi bayamkhupha ukuba yinduna abawabonanga amandla abantu ngenxa yokuthi uNkala la ubegijimele loba negijimele la uyagijimule nanoma sesikhuluma amazwi akhona kawahlangana abantu bakhona bayahleka abantu uyababona bazama ukusondelelana siyathe sithi sesisondelele seseduze kwaphana ubone sesijobulana lati ngento ezingekho
uyabona uma lenza umsebenzi onjengalo elizibekele wona kuleleyanazwe esikhathini esiningi abantu bajwayele ukuthi bakhonjwe ngeminwe bebizwe ngokuthi bayabandlulula i-tribalism lina lizomelana nakho kanjani lokho
uyabona nxa usiyakulwa le-system expecta noma yini but wena woba clear entweni omisana nayo ungaba clear entweni omisana nayo abantu bazakhuluma kodwa ke lokho okubalulekile ukuthi wena ulungise la ulungisa khona abantu babone ibenefit yalokho okwenzayo ene njengoba sisitho sisithi kuyabe kungaso politicking but kuyabe kuyikulungisa izinto njengoba sinjalo
yeah.
Uzambona ngikhona mina labamanye abandla bekhona okuzasisiza kusasa ukuthi inxa silabo sebehlangana emhlanganweni yabo omunye athi ukuthi hayi kurongo mani lokho esikwenzayo noma kuyithe esiphethe ukurongo noma kuyithe esibona lokhu kurongo anti uyabona nxa sibuya ngalendlela umuntu nxa ezodikitha athi siyabandlulula thina kasibandlululi siyakadefenda umuntu obandlululwayo nxa ebandlululwa nguwe thina sizodefenda yena so lokho kuvele kukhona kupolitiki bazasikhomba ngeminwe ngingavele ngakayikude sebengikhombile ngeminwe abaneke sebembiza amagama ngingakenzi ukuthi ngingakakhulumi lutho luyangapha
Yeah.
So kupolitiki kumele lokho sikulindele. Sikulindele vele sizabizwa amagama kuzabhalwa amanga ngathi kuzathiwani ngoba vele umuntu may confront the situation. It's either they will try to break you but hayi mina ngeyimbuyele emuva nhlehli kuloko.
Yeah. Asithi ke umuntu ulalele uyakuzwa njalo uyavumelana nemigomo. Noma ngithi nenjongo o izifiso zenhlanganiso yenu inhlokomo yesizwe sikaMthwakazi angenza kanjani ukuthi akwazi ukuthi abe ingxenye yenu
uyakwazi ukuthi axhumane nami sinayo executive ekhona angaxhumana nami simfake kumalokhuzeni kuma group sisebenza ku-app manje okunengi ukwenzela ukuthi labantu babekwazi ukuba nathi Isifiso sethu kuyikuthi sibe nama representative kuma district wonke aphakathi kwesizwe sikaMthwakazi kuma ward wonke. Nxa kusenzeka la kuma village. Ngoba si organization ifuna kuba phakathi kwabantu. Uthi nxa kutshontshwa inkomo usenziwani libelandela inkomo umkhondo uphela ungayenziwa kahle. Lathi senza ucwaningo sincedise lapho esikhona khona. Ngoba ayisithi sode siyabe sikhona osoma business bona abana basemakhaya. Omunye angasincedisa engangenanga nje kithi. Xa kuvela umuntu elohlupho athe namfuna ukufaka isandla. Angithi amncedise lowo muntu. Okhulumayo lapha ngonkala uCannicious inumber zami zona zithi 078 ngeze South Africa. 078 843 9548. 078 843 9548. Siza kwenza ukuthi kube khona njalo lama page azaba khona kubo Facebook ngoba lokho into ebalekile ukwenza ukuthi abasidingayo umuntu uyahamba esidinga kuzaba inhlokomo yesizwe sikaMthwakazi pressure singene la sebulenjini kubo Twitter ukwenza ukuthi abasidingayo nabakwazi ukwenzani ukuthola imlingwane yonke sizoyifaka lapho ende sizozama kuma kusivumela ke sivule nama website ukwenzela ukuthi imisebenzi yethu yonke siyenzayo sikwazi ukuthi siyifake sizocela njalo futhi la kuwe babankala nabanye elikhona emkhakheni lo owezindaba ukuthi ngesikhathi sibe sili updater kuloko lalokho esiyabe siphezwakho ukwenzela ukuthi lesizwe labantu babe be updated le international community ikwazi ukubona lokho siyabe silwisana lakho ngoba ungasingayikela ukwenza kanjalo sizakhonjwa ngeminwe kuye kwenziwa into ezingayisizo ukukhulunywa amanga ngathi abantu kabazizwele kithi sikhuluma
kakhulu kakhulu ba uyabona ke siyabonga ukuthi ukwazile ukuthi usivakatshele namhlanje lana maybe before nje silu goqe lolu hlelo uma unganikeza abantu umyalezo ungabanikeza othini?
Ngithi mina ebantwini bakithi, bantu bakithi sesifikile isikhathi esithi sona asali ngenani kuma political parties. But sithi kodwa lingende kuma political parties, wozani kunhlokomo yesizwe lizohlanganisa amakhanda singamadoda nabomama, sidodisane, sifundisane singumthwakazi, sibe yisizwe esiza kuthi lapho nxa kule ndaba ekhona siyibeke indaba sisonke, ukwenzela ukuthi nxa sisiyangena la kuma party singena kiwo sibatshele ukuthi ha-a lapha ekhaya lokhu kakwenziwa, lokhu kuyazila. Nxa sithethini wabayika lidliwa, ozafika ekhaya angalidli wabayi ngoba lidliwa la, noma kibo lidliwa angalidli lapha kalidliwa. So sithe ebantwini bakithi, wozani sizohlanganisa amakhanda nemibono, sizafuna wonke umuntu abe khona aparticipate kule ndawo yakhe, wonke umuntu okhona ukuthi azosebenza. Usho nawe ubekuvo lwakho, akulanto encane, akulanto enkulu uvulenye, kodwa yonke into edinga ukulungiswa siyilungise siyisizwe. Njengoba sisitsho thina sithi, kithi sina sithi, into eliyenzayo siyayizonda, singayizonda sonke, asiyizondeni, siyilungise leyo nto. Le nto abayenzayo njani, siyayizonda, singayizonda sonke, asiyilungiseni, kasizeni sizogwaqa endaweni eyodwa. Asiso political party, asisoze savuka siyi political party noma sekuthele, ngoba abantu bavela kuma political parties.
Yeah.
Asisoze savuka siyi political party. Umuntu gazi la longekho kupolitiki, siyakwazi ukuthi abanye selize ladana laphela amandla ngoba uke wathi kwesinye isikhathi ufaka udaba lwakho, wathola ukuthi abanye hayi sebekubiza amagama, sekungathuthuka abanye. Cha, lapha sithi nansi platform, nansi indawo, nansi organization ethi woza, uthi nxa usufikile ungathuki abantu abakubandla lakho, landela ibandla lakho ngendlela, kodwa ungafaki izinto ongamelanga uzifake khona, liyagcina lingasazwananga. Nanti platform, uzani sihlanganise amakhanda, siyabe singathukanga muntu.
Hayi, siyabonga kakhulu mfo kaNkala, itshetshe lelo bathole bophumeluzeni bophahla. Hayi, sibonge kakhulu. Siyathemba ukuthi imali iqhubeka lisebenza, sizokwazi ukuthi sibuye sicocisane nani. Uma ninakho okokusho, anytime, iMBC is there for you.
Hayi, siyabonga kakhulu ngoba umsakazo wethu ke lo emathebeleleni Broadcasting Corporation, ukuthi ufike nawe ebantwini, usifikise ebantwini, ngoba nathi kunje siyazibona, siyayibona imisebenzi yawo, siyayibona mihle sibili, sithi futhi kayikhule njalo, sizathi lathi noma kusiba lana esilakho silazise, noma ngama-press statement sizabe siwaqhubeza lana libe lawo, nabo ama-members esilawo, ama-leaders esilawo kuma-various departments sizowaletha azoyethula lezo nhlelo ezikhona, ukwenzela ukuthi ubani lobani lapha khona abekwazi ukuthi uhamba kanjani. Kunjengamanje njengoba u-Ezra ebhizi laphana ngogogo, ugogo ohluphekileyo kobulawayo laphana kade sisethuselwa, sesiqalile uhlelo oluqondane lalolo, abantu bathe bakhipha izimadlanyana ukuthi ugogo lathi sifake isandla njengabantu bomthwakazi, asithatheli muntu umsebenzi wakhe, kodwa lapho kubiza khona thina asambeni, siyisizwe esisodwa, singabantwana bomuntu. Lina lithi lingamalala ndawonye phela, okodlwayo mnyama.
Kodwa umnyama lona. Hayi, sibongile mvuka Nkala, sibongile kakhulu. Hayi, sizobuya sixoxisane futhi ngokuzayo.
Hayi, ngiyabonga nami, ngibonge kubalaleli beMathebeleni Broadcasting Corporation. Ngithi kibo, sicela uhambe lo myalezo siwudlulise, ufike ebantwini, uye emakhaya, ungaphelele emadorobheni. Sibafuna kakhulu emakhaya khonale, sibafuna kuzo zonke indawo. Sifuna lokuthi umuntu wonke oyabe sekhaya la abekwazi ukuthi kukhona abathe sihlebele noma sibize, ungabi wedwa.
Hayi, sibongile baba, kuhle kakhulu, qhubekani ngomsebenzi.
Siyabonga.
Siyabonga.